wallahi Ibrahim ne fa nayi fi kowa sauran kace wuta
wallahi ba ni na ba ni da amaryan diba ma hoki gani kina son kicin ni diba ki gani
wallahi shi na hakowa sauran kace wuta ku ci uba ne.